ivuleleyo kwasho kwajuleka akuna bantu nakule ntliziyo ndibona mathambo thando lufileyo akuna thando apha ndibona inzondo khawudondimeme kudala ndalunguza ndalinda namehlo sewunqeni uqalaza enqweni lusondele nganeno khawuduvule kudala ndiqenqoza ndimapha ndingena isimemo ndingasiphethanga andingena pho mna ndingamenywanga ndicela undiphi isimemo isimemo sentliziyo ndizoza ndiphethe uthando ndivulele